Genesis isahluko sesibhozo. UThixo wamkhumbula uNowa neento zonke eziphilileyo, nezinto zonke ezizithozini ezazinaye emkhombeni. UThixo wahambisa umoya emhlabathini awutha amanzi. Yavingcwa imithombo yamanzi enzonzobila neengcango zezulu, wathintelwa umvumbi wezulu. Abuya amanzi emhlabeni amana ebuya, awutha amanzi ekupheleni kwemihla elikhulu elinamanca mahlanu. Umkhombo wazimasa ngenyanga yesixhenxe. Ngosuku lweshumi elinesixhenxe enyangeni leyo, phezu kweentaba zaseArarati. Amanzi amana ewutha kwade kwayinyanga yeshumi. Ngeyeshumi ke ngosuku lokuqala enyangeni leyo, zabonakala iincopho zeentaba. Kwathi ekupheleni kwemihla emashumi mane, wayivula uNowa ifestile yomkhombe ebeyenzile. Wathuma ihlungulu laphuma lamana lizulazula ade atsha amanzi ehlabathini. Wasusa ihobe ukuze abone ukuba amanzi awuthile na phezu kwehlabathi. Ihobe alifumananga ndawo yakuphumza nentende yethupha lalo. Labuyela kuye emkhombeni ngokuba amanzi ebephezu kwehlabathi lonke. Wolula isandla sakhe walithabatha walingenisa kuye emkhombeni. Walinda eminye imihla yesixhenxe waphinda walisusa ihobe emkhombeni. Leza kuye ihobe ngexesha langokuhlwa. Nanko kukho igqabi lomnquma elisandula ukukhiwa emlonyeni walo. Wazi uNowa ukuba ehlile amanzi ehlabathini. Walinda eminye imihla ekwasixhenxe walisusa ihobe aliphindanga libuyele kuye kanjalo. Kwathi ngomnyaka wamakhulu amathandathu ananye, ngolokuqala enyangeni yokuqala, amanzi atsha ehlabathini. UNowa walususa uphahla lomkhombe, wakhangela nango umhlaba womile. Ngenyanga yesibini ngosuku lwamashumi amabini anesixhenxe enyangeni leyo, woma kwaphela umhlaba. Wathetha uThixo kuNowa esithi, "Phuma emkhombeni, wena nomkakho, noonyana bakho nabafazi boonyana bakho, ndawonye nawe. Zonke izinto eziphilileyo ezikuwe kwinyama yonke, ezintakeni nasezintweni ezizithozini, nasezinambuzaneni, zonke ezinambuzelayo emhlabeni, phuma nazo zizalise ihlabathi, ziqhame zande ehlabathini." Waphuma ke uNowa noonyana bakhe nomkakhe nabafazi boonyana bakhe ndawonye naye. Zonke izinto eziphilileyo, zonke izinambuzane neentaka zonke, iinto zonke ezinambuzelayo emhlabeni ngehlobo zazo zaphuma emkhombeni. UNowa wamakhela uYehova isibingelelo, wathabatha kwizinto zonke ezizithozini ezihlambulukileyo nakwiintaka zonke ezihlambulukileyo, wanyusa amadini anyukayo esibingelelweni eso. UThixo weva ivumba elithozamileyo, wathi uYehova entliziyweni yakhe, "Andisayi kuphinda ngelitshabhise ihlabathi ngenxa yomntu, ngokuba ukuyila kwentliziyo yomntu kubi kwasebutsheni bakhe. Andisayi kuphinda ndizibhubhise zonke izinto eziphilileyo njengoko ndenze ngako. Kuthabathela apha ngayo yonke imihla yehlabathi akuyi kuphela ukuhlwayela nokuvuna, ukubanda nobushushu, ihlobo nobusika, imini nobusuku." Siphelapho isifundo sethu sesibhozo. Amen.